ndebele ngizoba yini emhlabeni ngizoba yini emhlabeni ayibo ubuve nganini ndebele ngizoba yini emhlabeni ngizoba yini emhlabeni ayibo
kwaza ethi uzokhipha iCD mhla ka 11 ngabe usiphathelele
iCD elizophuma limnandi kakhulu sisi wami limnandi kakhulu abantu basezojabula ngoba sizokhipha iCD nge 11 ngomgqibelo ka December iCD lizobe limnandi dadwethu kakhulu kunengoma lapha nezifana nokuthi uhle bakho ntombazane engijime khona nomfo wankomo lapha ntuwithi ubafana bakamzilikazi nenye ethi yona uzobuya ngigijima khona nezinja ziyamluma mfoma phakothi laphana uDogs lezo ngoma zikhuluma kakhulu ngothando
sanbonani folosi sanbonani wangutho
kalula sisi laphana kuma online stores okuningi umuntu mayefuna iCD sikhona lapha kuma social media ku Facebook njengoba ngigwaza Pimpo kulula kakhulu umuntu ohlele active nje lapha kuma social media.